Kunjinga kwi michigo lishumi imichigalo lishumi Jackie Gunguluza ufuna injinga ka 16 keep ambele naimbana apa semtazina babini
ke Gunguluza metsi beka tafana ke go tlokomela tafana ke go tlokomela mo sepaka seno Gunguluza o tsara fela menene wa mogela gape mapule a thata le tota tikile go eno ya bobedi Sexton Kaimbana Simera Kiana Totla Monaco Eno Mobatila Mobu Tate Infano Fa Jeki Gunguluza Am Senaka Mapulaman Teletota Ayakwa Satro Tigro Yabu Bedi and Tueno Yabonam Ola Kama Pulaman Teletota Meluka Frele Takamuja Me Lena Ubula Eletota Sirele Sahite Moharaha Bora mabule ba be di banum sa bona ke go latlhela mabule fena le ga le mola tsimega ona atila go le go nyane section ka imbana a bua gape mapula mantle a mabedi a mararo a mane mapula mantle e le tota me mo go etli ka tsana ke go tlokomela mo o tshwara tsimega sentle le tota mo nono le fa le na mo gaela mapula mantsinyana me yo setsa kgona go ema Imbane ke o monna la tlhaka tseng khatlano le Patrick Mboma alo male kale ke ibun yekiso bongwa go fitileng ke o ja roga tse ke kwa wala pa mo sfaka seno la bo yana kwa ditapong go bona la ele monna wa la pile mere mo tikiru nya go rata ke o ja roga wele em baba la